Kia ora e hine, ko wā tau inga wā. Ko Prince B tuku inga wā. Ke te pia hea koe, Waihotea e mohioau. He a tāhua koe hine, he a tāhua koe.
Together in love.